no ta fitsi no tata, no te fenua o te atua tata, aha ko ano ya mai kwe, ka fafai tone mātou mō. O au tō maunga atu tonu, ko te moana pari mai kwe, ko kwe te awa I takuremu, ko taua ano taua, no te one I kura waka, hei tiaki e te penua, nei. Aotearoa he iwi kaha tātou, he mana tuku iho mai ano, whenua haumako, wairua ora, whai ato ara ki te putunga. No te piti no tata, no te whenua o te atua tātou. Kia ora tātou, the song is about our love and our passion for our language, our cultures, our rich history, the whakapapa and our great tipuna too. And we acknowledge our great ancestor Maui, the first navigator for me and all. And we want to implant this education into the minds of the next.
Whakapō te kākato, I rui a mai, I rangi a te ā, tapu tapu a te ā. Whakapō te kākato, I rui a mai, I rangi a te ā, tapu tapu a te ā.
Ko te hī, tanga akera, tēnei o te ika o Māui, tiki tiki a tāna ngaka whakamau, te kauairunga o muri ranga, whenua ka whakatau.
Singing every